Babashikanye kuri Stade Intwari ahariko kwubakwa kino kibuga cy'umupira w'amaguru. Ni kibuga nkuko mubizi gifise ububasha bwo kuzokwakira abantu bagera ku 16,600. Muti none ibikorwa byo kubaka Stade Intwari bigeze. Duhere ngaha. Aha ubucinjira uvuye ku ibarabara bariko bakora hazoba hari parking ibikorwa no kubyifashe byo kubaka iyo parking. Aha naho twamaze kwinjira indani mu kibuga. Bariko baringaniza neza na neza ahazosaswa umusezero. Hejuru mutereje akajisho hejuru mu bwugamo bw'itekaho bita muri VIP bariko bitegura kuzohasakara bariko bateranya ibyo no kwita amatanga muri cha kirundi ciwacu dusohoke gato aha naho ni nyuma bariko bugara imiryango bongera bashira ibiyo ku madirisha ku miryango y'ubudandarizo izoba iri muri Stade Intwari aha naho tugeze nahasanzwe hari inyubakwa yishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB isanzwe ikoreramo. Murabona imbere yaho bariko barahubaka inyubakwa y'iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB izokoreramo nshasha ikazoba nayo igeretse gatanu. Mwakoze rero bakunzi ba Mashariki TV dukurikirana kandi ntacyo tutazokora kugira ngo tubandanye tubereka aho ibikorwa bya Stade Intwari bigeze bandanye gukurikirana ibiganiro n'amakuru bica kuri Mashariki TV.